tugukorera turirimbiye neza yawe tuzahora tuguhimbaza Mana Israeli ntituzibage indi mirimo n'amaboko yawe bakoreye minembwe
Amatongo, that's an amare boyo.
murimo w'Imana w'umwapa ntimugatinya kuko ndi Uwiteka Imana ikomeye iteye ubwoba sanebara zitabiyana